Engineer alikuja. Kuja mbio.
Eh, shika hii. Shika hii microphone.
Shika hiyo.
Sema mimi engineer Allan ni mwana.
Mimi engineer Allan ni mwana.
Sisi tutachukua hongo.
Tutachukua hongo. I'm going to go to the house.